Nā, tērā pea, hei tārā, horoi nei, ka ki te tātou I te uri o Tainui, ia Logan Rogerson, e tākoro ana mā te kapa ōmā mō te wā tuatahi I te ono tau. Kei tērā taha o te ao, Rogerson, e tākoro ana mā te krapu o Haka FC. I kōreroa Victor Waters ki āia I te rā nei.
Kāre he paku tākoro mō te rima tau mō te kapa ōmā. Kei te kakau o te patu, te huarahi hau, mō Logan Rogerson.
Yeah, with experience I've kind of gathered over the last 5 years, playing abroad for probably half of that time. So I've learnt a lot on and off the field, and I think I've grown a lot kind of as a person. And recently the season's just gone, I started getting more minutes, and yeah, I think that's definitely helped to get this call up.
The move that he made to go back to Europe after having not a great experience in Germany, was a brave one, and I think that says a lot about him as a person and his character. So I know what Logan's capable of, but this is a, I think it's a well-deserved opportunity.
Ko whinarana te kāinga hou, mō Rogerson I tōna hokinga mai ki ngā whakataetae a ao poiwhana. Ahakoa te tawhiti mai te kāinga, rāna tohu o te ao Māori, e kitea tonu tia ana. I nā hoki, ko Haka te ingoa o tōna kapa.
With the All Blacks being like a huge global brand, I think the first 2 weeks that was like the joke, you know, oh, can you give us a haka, can you give us a haka? And haka's huge around the world. And I think, yeah, they definitely understand how big it is for Māori and New Zealanders. It's a long way from home, but no, I enjoy it. You know, I love playing football, and I think to achieve things in football, you have to play overseas.
Mo te whai I te tū a te Māori ki tā wāhi, me titiro nui hoia ki tōna huatāgaro no Tainui, a Winston Reid.
Not just the All Whites, but in the Premier League, you know, Winston, you know, has had an unreal career in the Premier League and playing for West Ham and, you know, playing against big teams like Liverpool, Manchester United, you know, it's just for a Māori footballer to be on the biggest stage of the world is definitely something that I look up to, and I'm sure many other Māori boys look up to as well.
Hei te hākihia te kapu poiwhana o te ao, engari ko te pātai, me nā ka whana mai te ao, ki tēnei kai poiwhana Māori toki, a Rogerson. Victor Waters, te karere.